ɛna ne nansa mekɔ ayie bi ase Sunday no na mehu adeɛ bi yɛm hyɛ me merɛkɔɔyɛ yɛwɔ yi no se ɛyɛ nnipa bayɛ nnipa bɛyɛ 1000 na mamfoɔ ani abere ɔma ɔmu sunsu na mmeranteɛ mmiɛnsa bi ɛretwam mmeranteɛ no ɔmu nyinyiio panin no a ɔwɔ mu no wanyina yɛ 16 years na kumaa no asɛm na mba bɛkan kumaa no de ɛdi akyire na aberanteɛ yi ayɛ ne tiri ho pɛsɛmpɛsɛ nyamekan wanya yɛ 13 years wɔyɛ ne ho tiri ho pɛsɛmpɛsɛ na watwe woto ane yɛfrɛ biribi sɛ oto na ɔno oto no a watwe no watwe ama no atra oto no ama adu tana ne traa no ɛda ne nan kɔkɔ mu se na wahyɛ nika bi akyekyere no na wɔatumi sɛ nanteɛ no kora wɔntumi nanteɛ ne nipadɔm yi mu na aberanteɛ yi nam na ɔkura nkosua na ɔrehwane ohiane ho na ɔde ato fam ohiane no ɔde ato fam kyerɛ sɛ wɔatumi sɛ wɔ nipa na ɔnam hɔ no ne yabea a ɔde nam hɔ no wɔafiri nipa tibea mu ɔnim nea ɔreyɛ na mebisa sɛ sanka meba ne saa abofra no a anka mene da so wɔ he ni ɛfiri sɛ ɔbɛtan bi abotan ne sɛ ɔbɛwo na ne ba atumi abɛyɛ nipa kɛseɛ na n'akɔkorɔ bɔ mu anaa ne berewa yi mu no saa mmɔfra no anaa saa abɔfra no atumi abɛyɛ de abɛhwɛ no na abɔfra yi n'abrabɔ te se sɛ wɔba no no a w'ani da so wɔ he ɛnɛ youth no yɛabrabɔ ɛse Ghana yɛ youth no ɛse nti yɛdaakye ne hefo Ghana yɛdaakye ne hefo youth yi a yɛne da ɔmo so sɛ ɔmo na daakye ɔmo ba bɛsɔ ɔman no mu no ɔmo na sesie no wi ne tramo ɛsɛe wɔ mo yɛse sesie deɛ ɔmo twe glu wɔbɛtwe glu naa kyɛ sɛ ɔnam hɔ a asɛ dua Ghana mpanimfoɔ yɛsrɛ mo momma yɛne nkɔ youth no ho ma yɛn ɛfiri sɛ youth no ne yɛdaakye momma yɛne nkɔ youth no ho ma yɛn monhyehyɛ mmarakoni bi ma youth no nko a panin a wabɔ ne berɛ awie deɛ wabɔ ne berɛ awie na youth no deɛ monhyehyɛ mmarakoni bi ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ saa mmara no bɛguide yɛn na akyerɛkyerɛ yɛn na yɛtumi atenetene yɛn na yɛtumi abɛnyini abɛyɛ mpanin pa na yɛtumi asɔ ɔman yi mu ɛtɔ da yɛ ne yɛde hyɛ yɛadwene mu sɛ ɛnɛ obi ntia obi ba ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ awofoɔ bi wɔba wo tibea bi mu a ɔyɛ abɛka akyerɛ wo sɛ abofra wɔ tibea wei mu na ɔwɔ nti kasa kyerɛ wo ba no wobɛka akyerɛ nipa no sɛ obi aba nyɛ nti ɛbɛyɛ dɛn na wɔba ɛkɔ ɔhaw bi mu a wɔba wo tibea bi mu na obi ho a wɔtumi abɛyi wɔ asotire na wowɔ futuo bi a anaa wowɔ biribi a wotumi ayɛ aboa wo ba no ɛno ne ɛnɛ yɛ youth no ne yɛ ma no sɛ yɛ ɔmo sɛe no no woba wɔ tibea bi mu a bɔ mmɔden a na kasa kyerɛ no sɛ ɔnti a fa ne ma mpanimfoɔ bi na mpanimfoɔ no ne ne nkasa no motea no ma Ghana mpanimfoɔ yɛsrɛ mo sɛ monya kyehyɛ bi ma yɛ fi sɛ yɛ youth no yɛsa yi o youth no abrabɔ nyinaa yɛ basaa nti Ghana yɛdaakye ne hefo ɛma no mpo deɛ ɛma no ndɔɔso bebree ɛma no yɛ mmaako 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 dodoɔ naa yɛ mmarima no na awerɛhosɛm a ɔwɔ mu ne sɛ ɔmo a ɔmo bɔ saa bra no nyinaa yɛ mmarima nketenkete nkenekete toɔfo yɛ 13 14 15 ɔmo na ɔmo wura saa tibea no monhyehyɛ mmarako ne bi ma yɛn na nkyekyere yɛ youth no na sɛ youth no bi bu saa mmara no a mmara no ne no adi nti sɛ mohyehyɛ mmerɛ bi de ma yɛ youth no a youth no bi abɛhu sɛ sɛ ɔbɔ bra wɔ yi a mmerɛ wei sei na ɛwɔ hɔ ma no nti ɔyɛ biribi a ɔbɛyɛ kɛfo sɛ nnamfofoɔ ɛrebɛtwetwe no akɔ biribi mu a Obe ye careful. Obe tre hu mi no. Awofo eye amoma ye nhwe ye ma no enamfo ahodro a omo ni omo befi. Enamfo ahodro ye ma no ni omo no. Omo ye nhwe ni yi. Na ye san namfo no ne sai ye ma no. Anka bo fra 13 years di. Oye den awura sa ti bie no mu. Eye namfofo na atwetwe. Na awofo no den wotumi aya fa. Because obi be catch obi ka say na obi entete obi ba obi be bo oba ho complain kire obi ka kire say obi aba nye te be ye den na obi atumi abeka oba problem owo mu akire wo awofo mu me nja sa de no ni ngu ne say oba owo ne be wiase nya wonko awo de ya o ma ne ni ade to obi ai wo right say so oba no eye bibi na nya otumi tia no ebusuafo mma ye nembrew na Ghana ye ne da so es ye ni ani da so bia empenifo mmo ye obi de otumi hwe ne ma e ma ne ba ye yi enu nkyere se hwe obi de enu nkyere se bibi enko yi a ansa se uka empenifo mu hyehye mmre bi emma ye mu hyehye mmre bi ma yutu no na tumi aboa ye na tumi agye yutu no efiti bia sesi omugumu it's a you to no essay. You to no abrabo essay. Mumwaye. That's it.